Yeah, Mbuzeni Mkhize here. Oh man, that was beautiful. That was beautiful. Where did you go for? Where? Man, I've been looking for you. I've been looking for this.
Ngithi nomngababiza bonganginendabimi losiphaphamzini bekude usemazindaba zemqusa abacala ujojo mantetaso ngoba iqala ngithi undandako wabo simathi ungalile ngephithela bazongizwa ndaba simsa sathana ngihlaba nobhili uthini lapha.
Hey, yeah, no, it's a beautiful day. It's going to be a beautiful day, man. You know, I've been looking for you. Ngizozama ukukhuluma izulu, but sizokubiza isingisi kancane nje, yabona.
Anginankinga.
Uthi abalele ekhaya,
bakuzohlaba. Wena uzohlaba ujojo, mina ngikhuphuke ngoshuno wenkala.
But then, so much, you know, I want to know.